support nodizwe ukuthi ubone ukuthi uyafunda uma ungumtshali lo lemfundo nje ufunda uyakwazi ukuthi ubone ukuthi
ngingayicela lusha kwekuthi lukhuthale kulalela letinhlelo daka education ngoba tihlelelwe bona kude umuntu lo yaphindza ukucabangele kufuneka uticabangele wena usukume ukhuthale ukhombe kwekuthi uyayati indlela yakho
lalela ligwalagwala FM malanga onke uthole tinhlelo takho tetemfundo lotithandza kutetfulwa ngelwimi lwakho lo mlayeto wetfulelwa yi-SABC Education kanye ne-Public Broadcasting Services Radio.